Sizothi i-apartheid singayiqeda kanjani uma ngabe isakhona na. Kodwa siqale lapho, siqale kubuzeni umbuzo ukuthi ngabe i-apartheid isaphela nyayini noma isakhona. Kodwa singakawubuzi lo mbuzo, sizobuza umbuzo othi kanti kahle kahle yini i-apartheid. Uma sikhuluma nge-apartheid, yini i-apartheid? Siyibiza ngani i-apartheid kumuntu omnyama? Imfundiswa ngezithi i-apartheid is the segregation of humans according to their race and their skin color. NgesiZulu ngiqonda ukuthini na? I-apartheid ukuhlukaniswa kwabantu ngokohlanga nangobuhlanga babo. Mese behlukene izidingo nqangi nengqala sizinda ubanika ngazo ukuhlukahlukana kwabo. Ingakho nge-apartheid ungakwazi ukuthi ube udokotela. Ingakho nge-apartheid ungakwazi ukuthi ube uthisha, ube unesi, ube unjiniyela. Iqala nje nqa i-apartheid ngo-1945 after i-colonialism kwase kuba i-apartheid formalized u-government kababa u-Hendrik Verwoerd. Yayithi asihlukanise abantu ngokobuhlanga nokubanika izidingo nqangi kuzohlukahlukana ngokobuhlanga nangokobuhlanga babo. Wawusuba namasabhabu abelungu, waba namalokishi abantu abamnyama, wawusuba namakhaya abantu abamnyama. Into ehlukanisa lezi ndawo ngokwazi ukuhlukana ngokuthi kuhlala abantu baliphi ibala. Uma kwabantu abamnyama la ka-right awekho amanzi nogesi. Uma kwabantu abamhlophe ngapha kukhona amanzi nogesi, kukhona amakliniki, kukhona neyitolo ezonywana. Yona-ke into ongayibiza nge-apartheid leyo, ayikho okunye nje osuyikhulumela isingisi ngoba wasifunda noma uyasithanda. I-apartheid ineyinhloso ezimbili, ukuhlukanisa abantu ngebala labo. Mele nokubahlukanisa ngokubanika iy'dingo nqangi zakho. Omnyama, khaladi, indiya, umlungu, njalo njalo. Umbuzo uthi uma bezabalaza obaba uMandela, omama uHelen Joseph, omama uLilian Ngoyi, kwafika u-1994 yaphela yini na i-apartheid? I-answer engizoninika yona namhlanje, i-apartheid e-South Africa isaqhubeka. Ngoba i-apartheid yayikhandelwe ukuhlukanisa abantu ngokwebala labo uze ukwazi ukubanika idingongqangi ngebala labo. Manje uma uya emhlanga uzofica belungu bedominatile ngathi seLondon emhlanga. Kodwa uma uya kaMashu uhlela abantu abamnyama abafana nami nawe, uma uza lapha kwisambiji ufica abantu bebala abamnyama abafana nami nawe. Yingakho uma ungasuphume la uwela umhosho ungene phansi ufica umlungu ekhamanzi ungathuka kuze wome ukuthi ahlamba uthakathi wemini. Ufunani umlungu ehamba uzokwakha amanzi la? Ngoba akuyona indawo ehlala belungu le, indawo ehlala abantu abampisholo. Lokho kusho ukuthini na? Kusho ukuthi i-apartheid even after 1994 isaqhubeka, ngoba izidingo ngqangi ne-access into the economy is a spread where according to your residential area and according to the skin of your pigmentation or how you do then appear in terms of your hair, your speaking, your posture, your culture and your values. I-apartheid isaqhubeka. Kwasuswa amaphepha kwathiwa xengu, usungangena nomikephi, usungathenga noma isiphi isitolo, usungasebenza nomikephi. Kodwa uzosebenza kanjani noma ikephi? Ngoba uze uthole imisebenzi ethile kumele ube nezinto ezithile okwaziyo ukuthi ube nazo. Okokuqala umnotho. Uthi apartheid ayiphelile eSouth Africa, kodwa iy'ngane ey'ningi uma uzoya eWits University noma e-UCT egcwele kamedicine ufundele udokotela, negcwele ku-law school ufundise ukuba ummeli, negcwele kuma-psychologies ezabelungu. Yini nazi beningi lezo yingane especially eWits nako-UCT? Yingoba abelungu banemali. eWits unyaka owodwa we-law u-250,000, kusho ukuthi iminyaka yo-4 u-900,000 uze uthole i-degree yakho. Mangisho lowo mali ngisuke ngibala into ebizwa nge-tuition fee, ebizwa nge-transport allowance, ebizwa ngama-meals, iphinde ibizwe nge-residential allowance. Lezo zimali izona ezigcina siyihlangana usufaka no-book allowance nakho konke, zikhiphele u-900,000 ozowudinga for 4 years ukuze ube ne-degree ye-law eWits. Ngoba uma unayo eWits noma e-UCT unamathuba amaningi ekusebenza ey'nkampanini ezinkulu ey'njengo-Bosman lakhona khona belungu. Kodwa ngo-94 teso bese siyalingana, i-apartheid ayisekho. Kodwa ukuze ngibe nempilo engcono kusamele ukuthi mina ngithathwe umlungu othile noma ngibe seduze komlungu othile. I-apartheid sitheni? Sithe kwahlukanisa abantu ngezidingongqangi nangokomnotho. Ngo-94 sathi siyitholile kanti asiyitholanga. Ingcindezelo isaqhubeka njengoba kwakukhona i-apartheid before 1994. Into eshintshile, sekushintshe uhulumeni wabamfunu, kwangena uhulumeni wabantu abafana nebala enjengelami nelabo. Kodwa imithetho esasicindezela ngokozomnotho isaqhubeka, ngoba vele i-apartheid yayakhele ukucindezela abantu bebala elithile ngokomnotho, hhayi enye. Ngikhuluma nje manje eSouth Africa, uma uhamba kosethini, uhamba ey'ndaweni zabo e-Western Cape, amanzi nogesi awapheli. Sisezweni elilodwa. Uma ngisesethini ngijonga umhoshana ngiphumele Alexander. Uma ngise Cape Town endaweni eyi-suburb ngiphumele eGugulethu ngiyajonga umgwaqana. Amanzi awapheli khona, kodwa amanzi ezindaweni zabantu abamnyama ayaphela. Yini na? Ingoba isithunzi somuntu omnyama asikabuyi. Abantu abamnyama basacindezelwe kakhulukazi ngokomnotho. Ubaba uSteve Bantu Viko uthi, "The greatest weapon in the hands of the oppressor, it is the mind of the oppressed." Okusho ukuthi isikhali esikhulu kunazo zonke esiphethwe noma esisezandleni somcindezeli, umqondo wokucindezelwa. Isikhali esikhulu kunazo zonke esisezandleni zomcindezeli, umqondo wabacindezelwe eSouth Africa wobani abacindezelwe abantu abebala elifana nelami nelakho elimpisholo becindezelwa ngobani na abantu abanebala elithe ukukhanya kunelethu esibabiza ngokuthi abelungu abaphinde bahambe nabanye abantu abamnyama abamnyama ngokwebala nje kuphela kodwa ngokucabanga nangokwenza basenza njengabantu abamhlophe sengifaka ke kobaba uSiri kuba kumatamela uRamaphosa kuba uRamaphosa ngishe hamba ngishe hlela ngishe khuluma ngisho uvela ubona ukuthi umlungu ngishe ebudothudo uma eshaya udothudo endaweni zabantu abamnyama uyalala zubeke sakhuluma uma esendaweni zabelungu dansa zaphuka iqolo ngoba uzizwe esekhaya uma enabelungu ngithe yini esezandleni zabacindezeli umqondo wabacindezele umqondo wababusiri bawuthwe kulesamncane bathi bezabalaza befuna inkululeko ubabusiri waboshwa namanye amakhomrade ejele wabuya waze emaphoyiseni abelungu wathi cha mina ibona abangifaka iqondo yokuzabalaza mina lento angiyifuna la ihambe khona they are putting communist ideas into my head kusho babusirile bamdedele ejele bawuthwebula lapha ingqondo namanje ubaba umatamela akagoduka akahlambisha isilwane uhlezele ngamafulethi njengenkawu lapha eCape Town akayi ekhaya ukunyanya kabe yimbobo abelungu uma bekuthwebula bakuthwebula ngayo yonke indlela ukuthi uzonde yonke into efaka umuntu omnyama yonke into efaka wena njengomuntu omnyama uyizonda la ihambe khona ufika uzonde indlela okhuluma ngayo uzonde indlela okubeka ngayo uzonde indlela ohamba ngayo uphinde uzonde nangendlela ophila ngayo uma ungumuntu omnyama yabona isingisi ngithe ukufunda mina kancane ngiyasazi futhi nokusibhala ngiyakwazi kodwa ngathatha isikhumbuzo engisifunde ngisikhuluma isingisi engingasazi ngoba ngikaze ngifunde kulezi ay'kole zabelungu ngafunda ey'koleni ezifana nobaba uSiri ezinye cishe zibe ngconywana kule ezababa uSiri la ifunda khona kodwa okusizwe isingisi sababa uSiri mesuzo yesabo esami isingisi siyafana noma ngisikhuluma ngesiZulu uma ngikhuluma isiZulu noma ngishintsha ngingena esingisini kuyayifanela nje kusho exactly lezo esami yazi kuthiwa esani kuthiwa usokuhlala ekhaya yazi kusho kanjalo ngobani
uyahlupha
yonke into efana neyomuntu omnyama kumele ibukeleke phansi kuyinto uqinisile ngempela udadewethu esethu isingisi osirili no Mr. Frunebar kuthiwa sokuhlala ekhaya ngempela ngokuqinisa ngizofika ngithi lapha ngisehholo ngizokhuluma okwezepolitiki mese ngiyashintsha ngithi here I'm in a hall to speak politics ngishintsha kanjani ngoba here I'm in a hall to speak politics ngilala hall ngizokhuluma ipolitiki yilo nto iyafana here I'm in a hall to speak politics with my ideas are so superior
ungazilumulimiusikhathaphi
nesingisi osusikhweteza kangaka sibe sifunde nawe siyamunderstand umuntu wafukona ukwazi ufunde ngisho i-fresh uyafana nomuntu osikhanyile ngoba abanye benu senisizame lesi singisi niyiphululi awuqazi uhambe ngisho i-fresh ngobeletha omahamba umuntu okhanyile uzufake uzuyiphululimi uphule amagama ngoba nje into esondelele nawe nomuntu omnyama uyifuna la ihambe khona ubaba uSirili uzayiqhela azakhuluma isiZulu ngesingisi bese besila abafana inhliziyo yami icishe yama hawu yamba ehlole yami
usukhuluma njalo
ubaba oneyngane izwelonke uzashintshe ngoba nanesizulu sakho sesikhuluma njengesingisi ngoba le yesingisi yokwe siyixoxe ngelindaba ukuthi kufaka maphi ama-elements khona into ekwenza yona kanti uqonde ngqo singakwazi manje ukuthi usuwenzani
manje
angizile kuzokhuluma nabantu ngisupport i-homophobia angikho la ngoba sengizwa ngendlela isingisi sikwenza ucabange uzonde yonke into ehambisana nawe ayikho into wrong ukukhuluma isingisi wait my iPad asikho wrong kodwa kuba ukuthi siyakwazi wasifunda angeke kusukela ingane ifunde belungwini ikhuluma leso singisi iyakhula nabelungu bese sikhuluma bese uyayixeba kodwa wena ungasithandzi kade sifunda nawe ewogwini kade sifunda nawe enkandla hayi usuyiphula ulimi uma ukhuluma izulu uthe wena mfana uza la mase ushintsha singisi khona manje akapheli ngisho iminithi hey guys I need my dinner unenkinga lesingisi siyafana ayikho into especially ngokuhamba njengomlungu uhleke njengomlungu ukhulume njengomlungu ubehave njengomlungu abelungu bayafana nathi babantu ayikho into especial ngokuba nezinwele ezinjenge zabo noma nokufana nabo sibahle singabantu abamnyama nebala lethu amakhanethi amehle izinwele zethu nakho konke okwethu kuhle ngisho ukukhuluma sikhuluma kahle kodwa lento ngoba iapartheid ngithe umqondo womuntu ocindezelwe osezandleni zabantu zabacindezeli yilona thuluzi aliphethe uzokwenza ukuthi nasendlini yonke into esondelene nawe uyibone ibhedda ngisho ukukhuluma imbali ukubona lokukhuluma lokuyabhedda esithile sikazahlala nabelungu siyabazi akekho umuntu owakhiwe kambi njengomlungu
I'm going to go to the house.
Awu mina ke ngizokubona ngizokubona ngithi ngizondabelu angine ndaba nabo angina mina yabelu ngikhuluma iqiniso njengoba behlezi bekhuluma amanga ngathi izilwane izinto lezethu ezabantu uyabona izinto zomuntu lezi ezakho zibheke ngasezilwane mina mangalo umkhathi usahasha mangalo niyashana sambobolwa kodwa uzofisa abantu abamnyama bethanda izinwele zabelungu nebala labelungu kunebala labo ngithe yini na isikhali sembubhiso noma isikhali esikhulu kunazo zonke esisezandleni zomcindezeli umqondo wocindezelwe ukwenza wena uzuyinyanye noma uyibuka esibukweni uzibone ngathi awanele uzibone ngathi umubi ngoba ufisa ukuthi ufane naye eAfrika nje iyokani alikho igama lomuntu ophofu elihle eAfrika iyokani noma ungakhuluma isiphi isilimi ulwimi alikho igama lomuntu omhlophe elihle zazi indoni yamanzi namhlanje umuntu uma ezothile ngebala lithi mumbi kodwa umuntu ukuqinisile sizwami uya nohazo sisi ngoba lokhu sizokhuluma sizophendula umbuzo wodwa ngabe i-apartheid siyiphelile na uma noma isingasekho imithetho ka-PW border ethi wena njengomuntu omnyama you are a third citizen kodwa wena usayibuka esibukweni uzibone njenge third citizen uma unebala elizothile uyayipenda ngawonke upende uyixebule ngoba ufuna ukuba mphofu yingoba awukakholelwa ukuthi wena ungumuntu owanele ukuba uyena black is beautiful namhlanje nemagama emfakela nize lifuna ukukhanda ubuhle okungekho ezulwini noma okungekho uma Afrika nithi umuntu uyellow bone njengoba ngikhuluma nje kanje angicwasi umuntu ophofu nginifundisa uku-Afrika ukuthi eAfrika kwake kwaba ngesikhathi la khona abantu abamishono noma abantu abamnyama babeziqhenya ngobumnyama kwabo before kufike abantu ngo 1665 bazonifundisa ubuhle ngoba ubuhle umuntu uyafundiswa bona ubuhle nothando umuntu uyafundiswa bona njengoba umuntu ekwazi ukufundiswa inzondo uzochazelwa ngobuhle kuthiwa uma umuhle uyintombazane kumele ube mncane ngomzimba kumele ube mude kumele ube nekhaya eqondile uma uyinsizwa kumele ube mude kumele ube isidlalela bese uyakhanya kancane ube nekhaya eqondile
yebo
uma uthi uyabuka kahle uyaphansi ubani lo ochazwa la uchazwa umlungu njengoba enjalo nje kuze kwenziwe uMiss South Africa okhuluma yonke into against abantu abamnyama besifazane wanzwa nenyama emzimbeni awusafunakali uMiss South Africa wanzwa nehipsana awusafunakali wanzwa dwala ngomzimba awusafunakali lo buso obufundiswa izingane zethu nodade wethu nabafo wethu oMiss noMiss South Africa ubuhle balipi kuhlanga noma abantu basiphi sizwe ubuhle buyafundiswa singama-Afrika sinawo amakhala ey'mbongolo sinamakhala abantu ingakho ligwala nje ukuze libe kahle libe lihle futhi fundani ukuzithanda nina njengesizwe niziqhenye kuze nikwazi ukuthi uma kufika umlungu nimbone ukuthi uyalingana kunani niphinde nimbone ukuthi iAfrika usenezinto engamele engabunazo kumele qala nizithande nina njengabantu abaphisholo ngoba uma ngiye eLondon abelungu yonke into enabo enhle ingabelungu abantu abamnyama balekude futhi neke eLondon abelungu nabantu abamnyama bakhethula abelungu komnotho ngoba banazi kahle izwi lakho uma uye eIndia uma uye eRussia amaRussia ngezwe labo wadlala ngayo eAfrika yila khona thina siyiqashala la khona yonke into enomuntu omnyama yinto imbi baze bayifake naso limini lwabo kuthiwa ma umdlwembe ekhaya black sheep of the family ma uright white sheep of the family uma uright uma unamabhadi kuthiwa you have black luck bad luck uma unenhlanhla you are white uma uyoshada kuthiwa i-white wedding ngoba into enhle kumele kube negama elino-white phakathi elino-black kumele libhede black sheep, black luck, bad luck kuhlezi kuyinto nje embi ngoba ino-black abantu bayafundiswa uthando nokuziqhenya futhi bayafundiswa ukuzinyanya nokuzizonda nokuzicwasa uqala ukushintsha kwezwe uqala ukushintsha umqondo uqala before size singene emnothweni ngoba singawuthatha umnotho siwubuyisele ebantwini kodwa umqondo uma ungakhululekile usazothatha umnotho uphindisele emuva kubacindezeli asiziqhatshe ngeze lethu asikhulule umqondo wethu umkhonto wesizwe wakhele ukuzoqedelela inkululeko kubaba upresident uJacob Zuma uyaye ethi ubabungameli iMK ikhandelwe as the last walk for the oppressed black people iMK igxathu lokugcina kuze sihambe siyophumelela empumelelweni sizosebenzisa umkhonto wesizwe ukuze sizibumbe njengabantu abamisholo abafindezelwe sikwazi ukuzikhulula thina engcindezelweni yingakho iMK ikhona iMK izoqeda i-apartheid esaqhubeka ngokuzomnotho nangokumcabanga nangokwenza nje ukuhlala kwasekuhlaleni yigakho iMK ikho uma uunderstanda ukuthi MK izeleni uzounderstanda ukuthi kubalekile ukuziphatha ngendlela ethize uma uyilunga leMK ngoba iMK akuyona yakakhanyile akuyona yakaxhumalo iMK eyabantu abamnyama bonke abaqindezelwe ezweni labo abama security guards abangokheshi abama cleaner abasebenza ngama retailers abasebenza ema taxini abasebenza ema habhasini abasebenza ema mall abashanelayo bonke abaqindezelwe izokhulula bona ngoba ithina kuphela isizwe simnyama ezweni labo isicindezelwa khona Wa understand that INK ukuthi zele uzo understand ukuthi kubaleke ngani ukuthi ningaxofaxofani nodwa nilwe nodwa nibanga ilutho. Awukwazi ukuba yilunga leMK. Wazi kahle ukuthi siyeza sizokhuluma kuprogram. Ngoba wena umthandi mhlawumbe uKhanyile noma uKhanyile ukuthi uyabhenda uzobhala iposta uyisirculate ithi le program iyifake. Ube wazi kahle ukuthi le program akuyona fake. Awayi understand MK usaqathi MK yakhelwe uDlamini. Uzaqathi wena iMK yakhela uKhumalo ngoba wena ungahoni ungayena umholi noma ngoba wena uKhumalo ungamthandi uKhanyile kusho ukuthi ayiveli iphele le MK. iMK inkulu kunathi sonke amalunga ayo. Izophulula umuntu omnyama. Awukwazi ukuthi wena usungenile wangena eParliament noma wangena legislature. Amanye amakomrade nosisi nobhuti bafitela ukhotweni kade nihloniphana nisebenzisana awusabazi nanokuthi bayini ngoba wena ususeParliament usungicathisa sonke sekumele.